Radio Public Africain. Radio Public Africain.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mwashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko.
Musango mahoro n'ikaze bakunzi ba RP ya mwitabye isango ryano makuru twabateguriye tukaba turi ku munsi wa gatatu w'igenekerezo rya mbere ukwezi kwa Nyakanga umwaka w'2021 mu nkundire mbanze ndabashikirize ingingo nkuru nkuru ziyagize. Mu gisata cy'imigenderanire hari inama iri kirahuza kuva ku munsi wa kabiri w'iyindwi abategetsi b'u Burundi na Congo iharanira intwaro rusange. Inama iri kwibera i Kinshasa ku murwa mukuru wa Congo. Mu byo bariko barihereza hamwe hakaba harimo gutsimbataza umutekano ku mbibe ivyo bihugu bihana hamwe no gutuza imirwi yitwaje ibirwanisho ivugwa mu buseruko bwa Congo. Mu makuru y'umutekano abanywanyi 10 b'umugambwe Senere bari mu gasho ka komine Jombo intara ya Karuzi kuva mu mpera z'indwi iheze abandi nabo bakaba barataye baromoka intandaro yabyo muca muyumva mu ntango z'ano makuru. Mu bijyanye n'ubutungane turababwira imyidogo y'abanyagihugu bitura Sentare Nkuru ya Gitega aho ngo badatunganirizwa nk'uko babyituza biturutse ku bwinshi bwabo nabyo nyine twabibateguriye. Subira ndabahikaze mu kanya turinjira mu idonido ry'ano makuru. Ano makuru tuyahari mu bijyanye n'umutekano hari umuntu umwe yaraye yishwe amafaranga yababa miliyoni aribwa n'abantu batarashobora kumenyekana ni ku mutumba Kiryama zone buraniro komine Butaganzwa intara ya Kayanza. Amakuru avaho mu iburaniro hamenyesha ko uwo yishwe yari umunyezamu yararira inyubakwa yibwe. Inkuru ya Onezime dushimagize.
Uwo muntu yari yishwe yitwa Niyo Kwizera Eugene w'imyaka 38 yari asanzwe akora akazi k'izamu ku nyubako y'abitirabitire Mutima Mweranda iri ku mutumba Kiryama zone buraniro. Isoko ryacu aho mu buraniro rivuga ko iyo nyubako yakorerwamo ibikorwa bitandukanye harimo gusoma ibitabo, kwandika ibyo bita secretariat public no gufotora impapuro. Iryo soko ryacu ribandanye rivuga ko masaha y'ijoro y'uwo wa kabiri haje abantu kuri iyo nyubakwa bobira umunyezamu Niyo Kwizera Eugene baramwica bamutemaguje imipanga. Abo bagizi ba nabi barinjiye no muri iyo nzu basahura ibyarimo harimo amafaranga angana n'ibihumbi 950 y'amarundi akaba yari mu bubiko. Bongera batwara n'ibindi bintu byari muri iyo nzu harimo n'imashini nyabwonko zitatu, imashini yo gusohora impapuro bita imprimante, igikoresho cyo gufotora, telefoni imwe ngendanwa n'ibindi. Abanyagihugu bahabereye ibara bavuga ko gushika ubu abo basoma batarashobora kumenyekana ariko igipolisi cy'inyamiramabi cyo cyahishikiye kugira icyegeranyo cy'ibyahononekariye.
Onezime dushimagize urakenuye. Amakuru y'umutekano dushikane kandi mu ntara ya Cibitoke aho hari umunyagihugu yaraye akubiswa arashaya no mu guhimbonerakure zo muri zone Ndava komine Buganda. Izo mbonerakure zamukubise bahuye mu ijoro mu gihe zariko zirakizura. Inkuru ya Kansine Mahoro.
Uwo yaraye ahohotewe ubuzima azi ku izina rya Minani Gaspare wo muri zone Ndava komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Nk'uko isoko ryacu aho muri komine Buganda ribimenyesha ngo imisore y'imbonerakure za CNDD FDD yariko irakizura mu ijoro bugingo zishyitse ku mutumba wa Mirango hafi y'uruzi Rusizi ica ihura na Minani atahutse avuye aho yarateramiye. Mu baciye bamutwara mu rugo rw'umwe muri izo mbonerakure baramukubita bamusigara indembe aho agwariye ngo arasinzikaye nk'uko uyu munyagihugu abitwiganira.
Ni grupe yabo y'imbonerakure nubona ko basigaye bagendana imatorora bakoresha muri bo habonetse bane bajyana umuntu mu rugo baramukubita kari kumwica abasiko babatesha nabonye abantu babatesha amarerika baramuta nibo bagwariye mu bitaro ngaha ku Ndava ku Irembo.
Abanyagihugu bavuga ko izo mbonerakure zisigaye zarasubiriye abajejwe umutekano bo kuko arizo zikizura mu ijoro zitwaje ibyo byuma byo gutanga amakuru arivyo motorora kandi uwo zifashe zitamwishe ngo zigenda zimusahuye utwo afite twose. Abanyagihugu basaba guhagarika inyifato y'izo mbonerakure kuko zigisibije muri iyo zone. Uruganda rwa RPA rwarondeye Hakizimana Pafire musitanteri wa komine Buganda kugira tumubaze ivyizo mbonerakure zihohotera abanyagihugu arongoye ariko ntitwashoboye kumuronka.
Francine Mahoro. Mukanya tubandaniriza no makuru mu gisata c'agateka kazi na muntu
RPA.
Naina babye mungingo nkuru nkuru zano makuru abanywanyi 10 b'umugambwe senere bapfungiwe mu gasho ka commune Shombo intara ya Karuzi kuva ku munsi wa gatandatu windwi heze bahagaritswe inyuma y'imishamirano yabaye hagati y'abanywanyi b'umugambwe senere hamwe n'imbonera kure z'umugambwe CNDD FDD kuva ho haci hatangura uruhigi rw'abanywanyi ba senere muri iyo commune ivyatumye mbere bamwe bahunga Elvis niyo mwungere
byose byatanguye mu kibazo kwa gatano heze ayimbonera kure z'uruza rugo rw'umunywanyi w'umugambwe senere ruri ku mutumba gahara muri komine Shombo mu ntara ya Karuzi cyo gihe umunywanyi kweza cye vises inzoga yari itaze kuko bwacu afise urubanza
ku munsi wa gatanu ni ijoro mu masaha atanu y'ijoro niho haza abantu bugurutsa kuri uwo muhana nyene inzoga baciye basonsa barinjira iyo nzoga rero yari itaze mu nzu hanyuma rero baca barayimena rero bayimenye yarababonye hariho umudegiteri wa ekofo gaharo n'ibi kira eri akabaho mukuru w'imbonera kure ku mutumba yitwa Nduwimana Gedeo twari pfokano witwa Aroni bose n'imbonera kure zaho ku mutumba
kuwa gatandatu abanywanyi b'umugambwe senere bagiye kubaza igituma imbonera kure zashyeshe inzoga yateguwe haci hari imishamirano hagati y'abo banywanyi b'umugambwe senere n'imbonera kure mu nyuma banywanyi b'umugambwe senere 10 bahavuye bafatwa barafungwa
ego imishamirano nayo yabaye hagati y'abari bateranikije bitoki kugira ngo baronke iyo nzoga nabo baronwanyi umugambwe senere hamwe n'imbonera kure hamwe kandi n'umukuru w'ingwa 10 umurunda 10 hanyuma ntabakomeretse
muri kino gihe bamwe mu banywanyi b'umugambwe senere baranyegiye mu gutinya ko bagirirwa nabi n'imbonera kure
ubu muri rino joro ryakeye abenshi baraye mu mashamba mu gutinya ko bapfa baza kubamenera ko inzu bakabakura mu nzu kuko bavuga ko inzu irimwo mu senere ngo n'umugore n'abana bose n'umugabo ngo bapfoba cyane n'abatahunze ngo baje kure umva ko badafite umutekano kugira ngo kurara mu mazu
abanywanyi b'umugambwe senere basaba ko ako gatotezo kohagarara twagerageje kurondera kuri telefone Nizigiyimana Pierre musitanteri wa komine Shombo turamukena
Elvis niyo mwungere na wewe urakoze hagati aho rero abanyagihugu bo muri iyo komine ya Shombo aho nyene mu ntara ya Karuzi baratabariza ababo bafungiwe mu gasho k'iyo komine kuko bamerewe nabi mu gihe ako gasho kagenewe abantu batarenga bane ubu hafungiwe abarenga 10 inkuru ya Eric niyo nzima
imiryango ifise ababo bafungiwe mu gasho ka komine Shombo bavuga ko ababo babayeho nabi cyane kuko ako gasho ari gato cyane mu gihe ako gasho kagenewe kwakira abantu batarenga bane nk'uko isoko ryacu bimenyesha ubu gafungiwemo abantu 14 ivyo bigatuma bataronka nuko bakika umusaya
agasho ko mu Shombo ndiko nagerageza kwesima yoba ari nk'imetero n'inusu ku metero zibiri numva n'agasho gatoyi gose uravye agasho ko mu Shombo ukuntu kangana kakaba karimwo abantu barenga 15 ni ibintu biteye isoni abantu bariyo barara bahagaze birirwa bahagaze ukuntu kangana nta muntu ashobora kuronka naho aryama umuntu yoronka aryama kubera kamaze kurengerwa vuga nta muntu abari mu gasho ashobora kuba yambaye impuzu kubera indogomba abari nyinshi
iyo miryango ivuga ko iryo ari hotegwa ababo bariko barakoregwa imbere y'uko n'icyaha kibagira bagasaba ko bo bararekurwa imbere y'uko icyo kibazo gitorerwa umuti mu rugamba rwa RPA tukaba tutarashobora kuronka abarongoye igipolisi muri iyo komine
urakoze Eric niyo nzima ibikorwa by'iterambere by'ishyirahamwe Rukristu ryiyemeje gufasha abatwa n'abandi batishoboye mu bijyanye n'indero hamwe n'iterambere ICDD mu mfunyapfunyo ngo biriko biracumbagira inyuma yaho uwarishinze akaba ari nawe arirongoye ku rwego rw'igihugu afungiwe ipfungwa ryo baryasabwe n'abategetsi baturuka muri ubwo bwoko bw'abatwa abanywanyi b'iryo shyirahamwe rigizwe ahanini n'abarundi bo mu bwoko bw'abatwa bakaba basaba ko iyo ndongozi yabo yorekugwa atakirinze gusabwa kugira ngo ibikorwa byabo bishobore kubandanya n'inkuru twateguriwe na Danny Claire iratwumva
Umubabaro n'intangere mu banywanyi b'ishyirahamwe UCDD bagizwe hanini n'abarundi bo mu bwoko bw'abatwa abo banyagihugu bavuga ko bababazwa n'ingene ibikorwa by'iterambere byatangujwe n'uwashinze iryo shyirahamwe Mahwikizi Innocent bigiye guhagarara imvongo nuko uwasanzwe ari warongoye UCDD ku rwego rw'igihugu afunzwe ku karenganyo muri kino gihe mu ibohero rikuru rya Gitega
Sotana Kayanza Kitoke Gitega amasiti ya gihe kabugendana amazoni y'umungwa mu kimba na kibuko aho hose ibintu by'ubinyubworo bizahagaze niwe yatanga imbuto kugira ngo nabo barine agatansi Kese mesuwe inofani wea duha ama kaye wanyeshuwe waja kuhishuwe. Yuma kawana wa watu kutobuna yuko watariko waja kuhishuwe. Ama shuwe imu taho yuvatu na ICDD hali igichawalikuwa marabayu.
Awanywa niwa ICDD wemezako mahuikizi inosa afunzwe kumugambi wa shinzwe mungiro na wategeti baturuka mubgo kubugabatu kwa. Ahaba tunguru toki uitwa Pacheris Ndatimana arongo imbere y'amategeko ishirahamwe UCDD ahingegeje Alfred icegera ciwe akaba numushinga amateka mu ishirahamwe ry'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko EAC umukenguza amateka Bigirimana Goret umukomiseri mu mugwi Sever hamwe n'umukenguza amateka Sukuno Bavensa ari kandi mu rwego nshingwa bikogwa ry'iryo shirahamwe Muri kino gihe abanywanyi basaba irekugwa mu maguru masha giyo ndongozi yabo Mahuikizi Inosa yagirizwa kunyuruza amatungo giyo shirahamwe ikindi basaba nuko abarongo igihugu bo kwishikira aho ibikorwa byabo birangurirwa kugira ngo bamenye ukuri yongere ibakurire abo banye politike mwishira hamwe ryabo kugira ngo ivyo bikorwa bishobore kubandanya tankomanzi
Dani Kreh iratwumva umwigemeraka irakoze yararekuwe kuri uyu wa kabiri nyuma yaho yaramaze iminsi ne mu gashoka komisariya y'igipolisi mu gisagara cha Bujumbura ahahoze hitwa BCR uwo mwigeme akaba yaramaze iminsi atega ubwoba ngo bikunde yubakane ku nguvu n'imbonera kuri Samuel ndi kuri yo ahava hitamwo guhungira mu kigo Seruka uwo mwigeme yari yumvirijwe kwa 27 myandagaro n'umwe mu bapolisi bagejwe gukingira agateka k'abana akorera kwijabe hari naho yahavuye ajanwa mu gasho amakuru RP yahawe n'abaryango b'uwo mwigeme akabavuga ko uwo mugambi wo kugomba kumurongoza ku nguvu imbonera kuri Samuel ndi kuri yo yo muri quartier Gasenyi ya zone Gihosha yari yawufatikanije na nyina w'uwo mwigeme ariwe Genevieve Manirambona asanzwe akora muri posita y'Ibururi mu gisata cy'ubutungane abanyagihugu bitura sentare nkuru ya Gitega baridoga ko bahura n'ingorane nyinshi kugira batunganirizwe ibyo bigategwa no bwinshi bw'abituriyo sentare yakira imanza ziva mu makomine 11 agize iyo ntara mari anje irakoze aradushikanaho mu ntara kama ya Kirimiro
Intara ya Gitega igizwe n'amakomine 11 abanyagihugu bava muri ayo makomine yose bitura iyo sentare nkuru ya Gitega abayitura bagizwe n'ababa batsinzwe mu masentare y'intango y'ayo makomine yose ari nabo bacabungururiza imanza zabo muri iyo sentare nkuru y'igihugu kubera ubwinshi bwabo baratonda bagateba kwakirwa nkuko abo banyagihugu bavuga ni nk'iyo baje kwandikisha imanza gusomegwa imanza baciriwe kubaza amajambo n'ibindi ababa mu makomine ari kure ya komine Gitega bavuga ko bigaba bakaza umunsi umwe imbere y'isango bagaca basaba indaro abandi nabo bazijoro bakaza ku makinga canke amapikipiki ibituma bakoresha amafaranga atari make iyo bakiriwe batevye naho ngo baca bashika mu gicugu canke bagasaba indaro abataronse ababaha indaro baja mu mahoteli ivyo navyo bibasaba uburyo bwinshi mu gihe bavuga ko na mikoro yabo asanzwe ari make uretse abo banyagi hugu n'abacamanza bakorera muri iyo sentare bavuga ko batorohewe nabo bararuha cyane kuko bategerezwa gukorera ku manza ziva muri ayo makomine yose yaba abo banyagihugu yaba abacamanza bajejwe kubakira bose basaba ababijejwe gutorera umuti ico kibazo kuko ngo kiri mu bituma imanza zishitse muri iyo sentare zivindira
Mu makuru avugwa mu gisata cy'amagara y'abantu ikiza cy'umugira wa corona kiriko kirarandagata ku murindi uteye ubwoba mu makomine amwamwe yo mu ntara ya Bururi impungenge zikaba ari nyinshi haba ku ruhande rw'abanyagihugu eka mbere no kubakorera mu gisata cy'ubuvuzi muri iyo ntara idonido na Eroge Divin Remesh
Muri no minsi ikiza corona kiriko kirakwiragira ku murindi kabije makomine ya Matana na Bururi ibeza bigatera ubwoba abanyagihugu baho bavuga ko ibintu biruko mu gihe hari n'ubukene bw'imiti ihabwa abatowe umugera wa corona
umugera wa corona virus uriko urandagata urandagara mu ntara ya Bururi ni Matana aho ku bitaro bikuru byaho bibonekeza abagwayi batari bake bashitse umugera kandi abo bagwayi bakaba badafatwa uko bibereye no ibitaro bikuru by'Ingore umugero wahari kuko abariko barawutogwa turaze mu kibano ibiharo biguma byiyongera
abanyagihugu banamenyesha ko binagoye bikiriko kubera ko ngo bishika n'abafise ibimenyetso bajya kwipimisha bagasanga nta bikoresho bihari byo kubapima
abantu bariko baragomba kwipimisha mino minsi batarongere bipimisha kubera ko ibikoresho byo gukima bidakwiye aho ugenda ugasanga ku maburi y'amwamwe ibikoresho byaheze asusuri mudapimwe
ku ruhande rw'abakorera mu gisata cy'ubuvuzi umwe mu masoko ya RPA ku bitaro by'Imatana aremeza ko muri kino gihe ibintu bitaboroheye kuko ababa igice cy'abaza kwipimisha uwo mugera basanga bagwaye
baratwaza covid mu bihugu bya kure byadutwaye matana niyo duteye ubwoba abantu apimwe nka senkani benshi basanga bagwaye ingorane
abanyagihugu bongera ko kandi hoba hari abo icyo kiza cyaba kimaze guhitana ariko bikaba kamizwe n'ingoma RPA yagerageje kurondera ku murongo wa telefone muganga Veneran Nyambikiye arongoye intara y'ubuvuzi ya Bururi hamwe na buramatari wa Bururi Colonel Leonidas Bandenza Maso ngo twumve ico bakiriko kirategurwa gukogwa muri kino gihe ariko turabakena mwayo makomine ya Matana na Bururi abanyagihugu twaganiriye bakaba kandi bananegura ukuntu ico kiza kiriko kirafatwa minenegwe ahiwabo tukaba tuzobigarukako mu makuru yacu yo hanyuma
mu bijanye n'ibidukikije ibikogwa byo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero zitatu abenshi bita irya rumonge byaba bigiye gutangura amamashini n'ibindi bikoresho bizaba byaramaze gushikanwa ahategekanijwe gushigwa ububiko bukuru bw'ibikoresho bizofasha muri ivyo bikogwa ivyo bikaba bishimisha abanyagihugu bakoresha iryo barabara nkuko tubibaza eroje kwizera
muri zone Minago mu ntara rumonge aho bita kwishanga hariko hakoranyirizwa amamashini amakamyo n'ibindi bikoresho bitekanijwe ko bizokoreshwa mu bikorwa byo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero zitatu igice gitaza rumonge ariko ibikorwa nyezina ntibiratangura
barabara ntibaratangura ariko tuko turaba imashini ziramaze kuboneka aho kibadaka ariho badobika badodepoza ibikoresho mu Minago baramaze no gushinga amafoto ku mabarabara ajya yerekana ko hinjira amakamyo n'ibindi tuzatwara ko bashobora gutangura umwanya uwo ari wo wose
ibyo rero bitera icyizere ku basanzwe bakoresha iryo barabara naho nyene abagifise akangonongono batabuze
ego turabuze icyizere kuba tumaze kubona naho ku nkaho mu Minago aho bita kwishanga niho nabo tubona bariko bashyira amakontineri bategura naho tubona ko umengo naho zobika ibikoresho n'izo mashini zimwe niyo ziri izindi ziri hakibarabara impande yaho kibaza ko bariko badepoza ibikoresho kuko tumaze igihe tubona baduhenda iminsi myinshi tutukwemera tubonye ariko batanguye gukora nubwo ibimenyetso bimaze kuboneka icyo ni kimwe muri byinshi twaba twari twitetse
ibikorwa byo gusanura iryo barabara byari bitegekanijwe ko bitangura mu kwezi k'umunani guheze uwo muhango abanyagihugu bari bawuhawe n'ubushikanganji bw'ibikorwa bya leta n'isango naryo nyene ryatanzwe inyuma y'ayandi menshi atagiye yubahirizwa
eroje kwizera nawe we tugukengurukire mu bijanye n'imigenderanire hari inama iriko irahuza kuva ku munsi wa kabiri w'iyindwi abahinga bava mu bihugu vya Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo hamwe n'u Burundi iyo nama iriko irabera i Kinshasa ku mugwa mukuru wa Kongo yatunganijwe mu ntumbero yo gushira mu ngiro ivyo abakuru b'ibihugu Evariste Ndayishimiye hamwe na mugenzi we Felix Tshisekedi biyemeje gukorera hamwe muri ivyo bikorwa harimo kugwaniriza hamwe imirwi yitwaje ibirwanisho irimo buseru ko bwa Kongo gukingira umutekano ku mbibe ivyo bihugu bihana hamwe no gutsimbataza umutekano n'amahoro mu karere aho ikinshasa rero hakoraniye abahinga bari mu migwine umugwi wiga ibijyanye na politike imigenderanire n'intwari ibereye umugwi uraba ibijyanye n'ubutunzi n'inyubakwa uraba iby'imibano hamwe n'umuguraba ibijyanye n'umutekano no kwivuna abansi uruhande rwa Kongo rurongowe na Didier Mazenga Mukanzu umushikiranganje ajejwe ibijyanye n'imigenderanire yo mu karere uruhande rw'u Burundi nabwo rukaba ruserukiwe na Albert Shingiro umushikiranganje ajejwe ibijyanye n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu iyo nama ikaba izosozerwa kuri uyu wa kane aho hazokwemezwa amasezerano y'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri hamwe n'itangazo ry'ibyo iyo nama yashitseko nuko rero nshuti namwe bakunzi ba radio RPA ni kuri iyo nkuru ivugwa mu bijyanye n'imigenderanire duke dusozerera ko amakuru twabateguriye yo kuri uno munsi wa gatatu igenekerezo rya mbere Nyakanga umwaka 2021 mwakoze mwebwe mwafashe akanya ko gukurikira ano makuru Emmanuel Ninge ko nariko ndayabashikiriza abamenyesha makuru bagenzanje umwe wese kucyo yaterereye kugira ngo ano makuru ashobore kuboneka cyo kimwe n'abahinga b'ivyuma batumye tuvuga mu katumba twese hamwe tukaba tubasezeye tubipfuriza amahoro n'umugisha bitangwa n'Uhoraho.